ndị na-egaanị ntị, ndị na-anụ okwu anyị na ndị na-ele ihe onyonyo a n'ogawa. You are all welcome. Ebe ọbụla ị nọ na-ele anyị maọbụ na-ege ntị, anyị sị ka Chineke gọzie gị. Dịka ị na-ahụ onye mụ na ya nọ na ụlọ ọrụ anyị ugbu a n'mgbasa ozi a bụ Prophet Ogom Oliver. Prophet, kelee ọhanaeze.
Udo dịrị unu. Udo dịrị unu. Udo dịrị unu.
Dịka anyị na-ahụ n'ozi ndị na-ezi, e nwere ọtụtụ ozi ndị ezi n'afọ ka izi ebela. Anyị na-ahụ ha na ha niile na-abịawa na mmezu. Anyị sị ka anyị mara. Nke mbụ, Prophet, e nwere ebe ị nwere chọọchị?
Yeah, from Radio Transmission TV.
Yes, ITTV.
O nweghị chọọchị mụnwa nwere. Mana e nwere chọọchị nne bido mgbe m na-aga.
O nweghị m my own personal church. Ụfọdụ na-eche ma bụ spiritualist. I'm not a spiritualist.
Okay.
Ihe m na-eme awụghị, I'm not a spiritual prophet. But I'm being inspired to say whatsoever you hear and say. M na-enwetere inspiration.
Ọtụtụ ndị na-etu egwu dịka ịhụrụ na gị nwaanyị tipu egwu, olee ebe isi enweta this inspiration? Olee ebe ozi nke gị si abịa?
Ozi nke m na-ezi
esi ihe na mmiri.
Egwu m nwa na-akụ
esi ihe na mmiri.
Egwu m na ozi m si n'aka Chukwu Okike abịa.
Okay, Prophet, sometime ago, a nụrụ mgbe ị postu na social media kwuo ya sị, ọ bụrụ na emeka ihe dị ọha ewu ịdịghị governor of Imo State that you should be sent to exile.
Who posted? Oh, who posted? Oh, who posted?
Ahụ gị nwakwuru ya before
me post. That's transmission.
Yes, but you are the one that said it before.
But you are saying that I posted.
Sorry for saying
you posted. I didn't know from the transmission.
Sorry for saying you posted. You sent the message before I posted it. Emre many exiles.
Ask him.
Which part of exile?
Listen. If Ehedo fails this election, they should send me to exile for 4 years.
Which part of exile? Oh yeah, are you trying to go to USA or London? Which one?
That is never your business.
Send me to exile for 4 years.
If he fails.
But yami apas yakaba jiyakanane.
Don't come to me.
Ya pasi aga bajie aka kunu shemebu nani aya wore police lami na pobia ejo kwala aga se ori so ta so de konklusi eh aga se gagot got to say squash squash the two English here with the last 4 years inconclusive and squash. Gaghara iwete n'ihu ọda English.
Olee ihe nwere ịgwa ndị a ndị na-struggle na-achọkwa ka ha bụrụ gọvanọ?
O nweghị ihe m ga-agwa onye ọbụla na-struggle na-achọ ịbụ gọvanọ. Onye chọrọ ịhụ ihe ọ na-agwụpụta zụwa. Mama na papa chọọ sa gọma ya. Elu ebe ahụ gara ahụ ndị batrụ. Election a ga-akpụ ya ahụ. Akpụchaa ya. Agụọ ya. Akpụchaa ya. Ede ya. Edechee ya. Akpọ ya, akpọchaa ya, gaa. Onye na-apasị apasị apasị maka ọgwụgwọ egwu n'elu amụma.
Ebidoro m ozi last year, June 2018 June.
Ka ị malitere dọwa ndị mmadụ akara ntị.
Ị ga-ahụ ebe m bụ ihe dị ọha na hos. Ebu m ya na hos na-atụ aka na gọọmenti haus from June. N'oge ya ka na-ekwu okwu keesi sherif sekondus na makefi ka m buliri elu. Ndị na-eso gị na soshal midia ga-agba aka ebe na ọwụ mgbe ahụ ka m bulitere ihe nyụ
ahụ. Ya hụrụ m ya ọkpọkwa mụnwa na-eposti ya. Nke a bụ eziokwu. Olee ihe nwere ịgwa maọbụ ndụmọdụ ị ga-enye ndị a si mise pụta na-azọkwa gọvanọ?
Ile ya na akwụkwọ nsọ n'oge Josef na ụmụnne ya jere n'ime ọhịa ha chọpụtara na arọ ọma nne nwoke kọrọ ha means that tomorrow now this small boy will come and lose us.
Yes.
They tried the whatever. Is it not?
Has stopped Joseph.
They tried to stop Joseph to the extent that they sold Joseph away. Joseph really say numbers. Because I catch naked here. Jebreba no. Ko wa so ba ro. Ron go ko ko na Potiphar na ndo ti ara. Above that. The same Joseph that was sold. They can ask in a region. The same person that they were the sold redeemed them. Let us say, because in daily it is written. Here you talk. Here you do not have a red runner. Oh, yeah, I'm sorry, I'm going to shave out. Yeah, Lord. And all of them will know that God has spoken.
Okay.
So, prophet.
Ule yi mwene kwa umokura bea defi yu na hashi dike na hapo
tisa. Anyake yu mwoke mpa fobra. Na election na. Umo chine ka kansi wala pa fobra.
Okay.
Onya wala pa fobra bharia na. Mwene pa fobra bharia wa kwa shenti. E di legi je pata balot. Si onya hae pata bharia la dea. Ya kuda li yunga duwa ya.
Yes.
Mke mwene mwoko na kuda hini hu. It is important. Don't follow them. And I make the incumbent governor who will reach us a branch. He will work. Who will reach us a branch? He will work. My day church for 8 years. Now hot seat here at the his. Monday came. Monday came down to me. As I came. And I make a link. And I make a His Excellency, good luck for the general generator. Maka speech, Emmanuel. Iji Huna. Emmanuel election, no. Yaga free affair. Repeat quote last time that no amount of ambition, no amount of political ambition is equal to the moment. Good luck, Jonathan. Good luck. And I make a Reverend Dr. Mobile.
Reverend Dr. Mobile.
Reverend Dr. Mobile. My people are getting any shame mistakes. Now everybody better than decent. Now I got up with the governor. 2019. He also anointed them. Anointed the land. They will march like a show. And I can't much like a little in a church in each. The CRM, the overseer, general overseer, CRM. I make a little bit, go on a little bit. Now, about 21 days faster, go on a little bit, eating one at. Good home, now, brand new state. And I make a little bit. And the CRM, no much like. And I make a letter. Mohamadi Kendi, when you see the IPOB, Nandikale. And I make a lady, what is she call her off? The boycott of election, this 2019. Nandikale, thank you very much for allowing your people to vote. And I make a link, the media writer, he had your transmission.
Thank you, sir. You're blessed.
You write the truth.
Because, prophet, ole ebe mwene ki mwete agi mwabu, akara mwabu number, mwofis, ebe agi mwete agi mwabu na gacho.
Ege mwete, he had your transmission. That is where you post most of my comments.
Yes.
Where else do you want to see me? Jebo se chale hon.
Abuna.
Echo ayo hon.
Jebo.
Echo ayo hon. Jebo writer.
transmission header. You beg you to make.
I'm a man is a una baliala neganyente. Now he home my kitana make a luno. Give on your neighbor. Now Macadua Kaidi no ever. Only no get there, Yagaga never. So give on your neganyente no kawa. Chineke was yegi. Oga direct number. Digging a gun who could not to Zaka prophet. Or digging him the question of begging. Oga direct number. Prophet, Kilo Hadesi.
Kilo Hadesi.